Coming up in our final block of hunts, we visit many different places around the country, and we hunt possum, pheasant, wild pig, and deer. Let's brew. I te wā e whakangau ana te tangata, ngā kuri me ngā mihini I roto I ngā ngahere paina, ka hia nei ngā mairo ka takahi a rātou I roto I te wā poto. Ki te ngahere o tahora kuri, ka whakamahia I nei kai whakangau ngā waia, hei kimi I a rātou kuri. Kua tino awhina a Dion Manga I ngā tangata maha ki te ako I itahi pūkenga hou. I tīmata te tamaiti a Dion, a DJ, ki te whakangau I te wā e rimo ana tau. Kua noho ia, hei hoa whakangau I nainei, ma tōna pāpā. Aha kua I tihaia te puaka nei I ngā kuri, e mōhio tunu a DJ, me whakahoki tonu te puaka ki te kainga, ka atika. Ko te pūru taitama nei, tētahi o ngā tamariki maha, kei te puta atu ki te ako I ngā pūkenga whakangau. Haere ngahere hoki, ko te painga atu, ko te manaaki hoki I te whānau. Kua roa te whānau Yates e noho ana ki tō rātou kāinga I Takahue. Kei te maumahara tonu a Boy Yates ki ngā kōrero tuku iho a tōna pāpā.
The first thing I remember most is to open your bloody eyes. Don't talk about things. Open your bloody eyes. Get out there and go and do it. Don't muck around. And that's the greatest thing I've ever learned. Open your eyes, you squeeze two bloody lifetimes into one. That's what he used to say. And I believe that. You can come up here hunting at the night. You're catching pigs, not for yourself, for everyone else, all your mates. And then you go back home in the morning, say, milk your cows, and you've done all that at night, whether you have to take a day to come and do those things, you've done it. Gone back, milked your cows, and go about your daily work.
I ngaro atu tētahi o ngā waiwai o te nana kia nei, I tētahi aicho e rungi te pāmu. Ia e tamariki ana. Aha kua tērā, ko taia tonu e Cheeky Yates e tahi taumata tiketike. He tō ia mo te tākoro riki e rima hoki ana mētara kaura mō ngā taumā heke heke haua o te ao.
Cheeky, what actually is the name of this place? What have you named it anyway?
It wasn't me that named it, it was the kids that come here.
Is that right?
Yeah, they gave it a bit of a name.
What was it?
School of Hard Knocks.
How did that come about?
It's just something we invented. It's just, I break it down. It's H is for honesty, A is for accountability, R is for respect, and D is for discipline. And I just sort of tell the kids, if you've got one of those things, or if you're looking for one of those things, doesn't matter which form it comes in, I said, we're on our way.
That'll do. Bacon for breakfast. Good eating, eh? Bit of bacon, flaps for tea.
First one for tonight.
Grab it, boy. Grab one to keep it away from the boy. As a reward, we try and give them aims. Look, boy, if you can control your temper or your language, your reel, so long, we'll take you out. You know, we'll take you hunting. And, mate, I'll tell you what, it's done magic. It's done magic for this boy and the phoenix.
Yeah. Like Henry was saying, it's a different side of life. We're trying to show the boys, you know, getting them away from the streets, trying to pull them away from the drugs, the alcohol that's in town, and their peers that are the peer pressure they're getting.
Ah, you missed out, Henry! Yeah, you missed out!
Two good steaks on that one.
Yeah, some good steaks, all right.
And they're pretty passive, eh? Pretty passive this time of the year?
This time of the year, they're at their quietest because they're hungry. Shot. Nothing wrong with that.
Any old boon was a spoon.
I tēnei rā, kei te whakangau mātou ko Ron Tahi, me ana hoa a Graham Rawako Ching ki roto orua tāhuna. Ko tino mātou a Ron ki te whakangau e nei pai maunga, mai i te waiaia e nohi nohi ana. I hopu kina tētahi punua poaka e ngā kuri, i te nuingo te wā ka waiho te poaka, engari ka hari atu i te mea he kaitonu ma mātou mā ngā kuri rānei. E whai ake nei ko tētahi kōrero whakaorotanga nā Boatable.
Ata paino, mō ugi a Tommy here māua. I made a tina time, man. Time made a sure enough. Hoi! Hoi! Hei, kaikone, kaikone, heke mai, heke mai. Puto ke mai wene ham. Yo, he mō ugi nā whanau. No, no, he pūta rāo, man. Ah. Tangata whai whai pōkan wopea.
Ia ta.
And pātea mai, ah, you both tibble. Ah, oh, yeah. Hmm. Hei, hei, ah, oh, tiki glad to found you and all this. What do you mean you found me? Ah, oh. Oh, we search and rescue. Fuck off.
Search and rescue, you reckon?
Yeah, yeah,
they trying to find you in your own backyard
Matua? Okay. No bloody lot.
O tira, te mea tuatahi māku, me mihi atu ki te maha o koutou i awhina mai, i manaaki mai, tā tātou kaupapa. Karakau he kupu e tai e te whiu, hei mihi i te maanga e pāho me te pauaka whakaata Māori. Nā tā rau a tautoko i waimari a mātou ai tēnei rā ko tātou katoa ka whiwhi. Ko tautoko hi anō te pauaka whakaata Māori, me haere tonu tēnei kaupapa a te rātou. Ko te tumanako ka huri haere mātou ki te kau e te kaupapa nei i roto i o koutou rohe. Ā kāti, anei tau a kōrero hei kā kahu tā tātou kaupapa. Kia kaha koutou ki a koutou, kia kaha koutou ki a tātou, kia kaha tātou ki a tātou. Nā reira, huri nō i ngā marae maha, mai te au pauri i muri whenua, tai rau atu ki te kaitahu i te waipaunamu, noho ora ki a koutou katoa, i raro i ngā manaaki whānui o te rungarawa. Huri nō ngā kōpito o te motu, mai te reranga wairua ki Raki Uru. No, from Rotorua. Are you there? Sorry, we're filming at the moment. Sorry, Rick. Me te pōaka whakaaro mā. Pukenui Station at the base of Whigurangi Mau. This is getting painful. Him out.